mina ngozama ngwala madlala from the Women's Life Church International. Sizokhuluma nani nje kancane, sizokhuluma ngokuhlela nimemeze ngoba akuzwakali. Okay.